mama ulisema unatuma uvaenda
Madam, where do you meet Shauba? Ni mimi nimetumwa. Aiyaiyaiya. Madam, ni mafuta lakini nimetumwa nikuambia. Twende, twende. Madam, twende.
This what it is.
This what it is. This what it is.
Allah!